amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abasoda
b'igihugu cy'u Burundi bafashwe bega abo basoda baba bararekuwe bimeze gute byabo nyimba aribyo
mugabo kandi yanabajije ati mbega ngo abasirikare nabo ngo baranse kugenda kuri urwo rugamba ati nabo baba ari hehe
nagira ndabwira icyambere iri kugwana n'umwasi hari ikintu bitagere psychologique cyenda shobora gufa none twebwe erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu none murazi uko muri rede tabara tumaze kubona abarundi bari abo muri rede tabara bari muri M23 tumaze kubabona none umuntu yambaye abarundi ntibasahoze none umuntu yambaye impuzi agacavuga ngo nafashe abarundi none wewe umurundi mutava mu ntari muramuzi bavuze ngo numurundi cyari bazana umurundi nayo kwari mwirabure iyo ari umuzungu wacu uvuga ngo uyu si we ibyo ni ibintu bisanzwe ntibabyita gere psikolojike ngo hera aba twabafashe twabanesheje iyo ni ingwano urumva iyo migwi y'iterabwoba itegereza kubikora icyo rero ntimuze murafatwa bayita gere psikolojike kandi rero urashobora kugwara mu mutwe ugasara iyo uza urumviriza ibyo umwasi akubwira icyo rero nacyo muze muracyitondera
mu magambo ya Ndayishimiye Evariste perezida w'u Burundi nk'uko mubyiyumviye neza neza yihakanya abasirikare b'u Burundi bafashwe imirimo ya M23 ni ibintu abasesenguzi bavuga ko bitari bwigere bibaho mu mateka y'u Burundi aho perezida w'igihugu mugaba mu w'ikirenga w'ingabo yihakana abasirikare biwe ni kimwe mu mpapuro zirabura umwaka wa 2023 ugiye kwandika ngo zitazibagirana mu kiganiro rero yahaye abamenyesha makuru n'abanyagihugu hirya yejo ari mu cankuzo perezida Evariste Ndayishimiye yabajijwe ikibazo atari yiteze peza yabajijwe ikibazo cy'abasirikare b'u Burundi bari kurwanya M23 muri Congo bwabaye ubwa mbere icyo kibazo kivugwa mu maradiyo akorera mu Burundi bucya buba ubwa mbere perezida Ndayishimiye yemanga kumugaragara ko yarungitse ingabo mu Burundi gufasha mu rugamba ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo biciye mu masezerano yo gutabarana yagiranye na leta y'icyo gihugu nibwo bwa mbere ibi bintu byemewe mbibutse yuko mu minsi yashize umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bwana Floribert Biyereke yari yahakanye ko nta ngabo z'u Burundi ze muri Kongo aravuga ati reka nta ngabo z'u Burundi ziba muri Kongo rero ho niho yaca abazwa icyo leta iri kirakora kugira ngo abasirikare bafashwe imirimo ya M23 barekurwe inyishu y'akamaramaza iba irakorotse Evariste Ndayishimiye yavuze ko afise amakuru ko hari abarwanyi bari gutabara bagiye kugwana muri M23 aca yongeraho ko ati iyo tubonye umuntu wese asa n'umurundi yambaye umwambaro ati w'igisirikare tudakwiriye kumwita umusirikare w'u Burundi kubwiwe ivyo M23 yakoze mu kwerekana abantu ikabita abasirikare b'u Burundi n'ingwano yindi bita guerre psychologique yarangije asaba ko abarundi barakurikira amakuru atangwa n'umwanzi kuko ngaba ari hakanye ingabo donc ati ntimukongere gufata amakuru atangwa n'umwanzi neza neza yihakana abasirikare be neza neza izuba riva uwitwa Ndikumana Saboterance Nzisabira Ferdinand na Ndikumana Mehance na abasirikare b'u Burundi bagiye bafashwe na M23 muri Congo uyu mukuru w'igihugu yihakanye abajyango babo bafise agahinda ko abana babo bihakanywe n'umukuru w'igihugu ibintu ushobora kuzagira ingaruka zikomeye kuri aba basirikare rero abasesangura ibigendanye n'akateka kazina muntu mu Burundi barako kuba afise ibyemezo bikwiye ko abagabo batatu berekanywe na M23 ari abasirikare b'u Burundi bafashwe imirimo ntambara yabaye ku igenekezo rya gatanu z'ukwezi kw'11 2023 intambara yahitanye abasirikare benshi b'u Burundi bari barongowe n'umuhisi major Ernest Gashirahamwe aba basirikare b'u Burundi barahemukiye bikomeye n'abakongomani bajanye ku rugamba muri Wazalendo n'ingabo za Congo abo baratahanye urugamba babatanye urugamba no dusozi two guhungira ko bari basigaranye baradutaye basigaho n'ibigwanisho bikomeye maze M23 irabifata iba ari vyo irasisha abasoda b'u Burundi bagize ngo barasubira inyuma kuri twa dusozi basanga twafashwe gutyo abasoda benshi barahapfira abandi barafatwa miri kugeza no munsi abafashwe bose ntibazwi neza kubera M23 iterekana abandi na cane cane abari bakomeretse. Rero bakomeza bavuga ko baronse urutonde ruvuye mu biro bikuru by'igisirikare cy'Urundi rwemeza amazina y'abasirikare 9 babuzwe irengero aho kuwa gatanu z'ukwezi kw'11 2023 ubwo rutonde ruravuze neza numero matricule zabo basoda amazina y'abavyeyi babo aho bavuka na telefone z'imiryango yabo. Bano basirikare batatu berekanywe na M23 nibo nabo baraheze kuri urwo rutonde. Rero byari biteye ubwoba kumva umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye yemanga agahakana rwose ko abafashwe atari abasirikare b'u Burundi. Ibintu bishobora gukwegera akarambaraye izi ngabo zafashwe na M23. Rero reka mbibwirira abasirikare bose bafashwe na M23 gushika ubu ngubu bamaze kumenyekana, wumve ndaza no kukugira numero ya matricule zabo neza naho bavuka neza neza uraza no gusanga ubazi. Reka duhere kuri wa mbere twakapo HF Manirambo na Christophe ofise numero de matricule HR19743 ava ku mutumba wa Ruhiga komine Ruhiga mu ntara ya Karusi. Uyu uraza gusanga umuzi. Wa kabiri wafashwe ni kapo HF Nduimana Jean-Marie ufite numero de matricule HR17551 avuka ku mutumba wa Karamba komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga. Uyu nguyu nawe niba muturanye uze gushira commentaire ngaha kuri iyi nkuru. Gatatu kapo HF Nimbesha Edouard afise matricule HR17616 avuka ku mutumba wa Nyambo komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Uwagira kane ni Caporal Chef Nkeshimana Jean-Marie afise numero matricule HR24878 avuka ku mutumba wa Rusengo komine Muyinga mu ntara ya Muyinga. Ugira gatanu ni Premier Classe Sindayihebura Desire ufise numero matricule HR26970 avuka ku mutumba wa Murago komine Bururi mu ntara ya Bururi. Hanyuma ugira gatandatu ni Premier Classe Mibulo Prosper ufise numero matricule HR26217 avuka ku mutumba wa Nyamusenga muri komine Cankuzo mu ntara ya Cankuzo. Hanyuma ugira karindwi ni Premier Classe Nzisabira Ferdinand ufite numero matricule HR26962 mu gisirikare batanditse ko avuka ku mutumba wa Ntamba banditse kavuga ku mutumba wa Ntamba komine Musigati mu ntara ya Bubanza ariko abamuse bavuga ko avuga kuri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Ibi ni ibintu biba byarakorewe ubushakashatsi. Hanyuma rero wagira umunani ni Premier Classe Ndikumana Melance ufite numero matricule HR17742 avuka ku mutumba wa Kiga komine Rusaka mu ntara ya Mwaro. Ugira icenda rero ni Adjudant Chef Ndikuma Saboterance ofisi ni minotro matrikili SC2568 avuka ku mutumba wa Nyamiyaga komine Gisozi mu ntara ya Mwaro. Hanyuma rero Adjudant Chef Ndikuma Saboterance yahinduye izina mu mwidondoro yatanzwe yerekanwa na M23 kuko yise Caporal Chef Niyongabo Thierry. Imiryango y'abafashwe iri mu gahinda rero kumva nyine umukuru w'igihugu yihakanye abajyango donc abana b'igihugu akavuga ko atari abanyagihugu byababaje abajyango donc bibashira mu gahinda. Twarivuganiye n'abatari bake mu bajyango b'abagenzi n'abagenzi b'abasirikare bafashwe mu mirimo 23 be n'ababandi batazwe irengero ariko bashobora kuba harimwo barimwo mafashwe mpiri bose batakambira leta ngo ikore kugira ababo be barekugwe. M23 yaravuze icese ko yiteguriye kuvugana na leta y'u Burundi uko abasirikare bayo barekugwa. Bertrand Bisimwa arongoye M23 yavuze ko vyoroshe ko bovugana kubera Perezida Ndayishimiye yari yamwakiriye i Bujumbura muri Rusama 2023. Kwisinzima baravuga ko ari akamaramaza kumva umukuru w'igihugu yihakana abasirikare biwe. Ahandi hose iyo umusoda w'igihugu afashwe harakubwa igishoboka byose kugira rekugwe. Imiryango y'abafashwe mpiri nayo irashigikirwa mu kurindira ko ababo barekugwa. Turetse ubuhemu ubwo kugurisha abasirikare b'u Burundi nk'abacangiro ntibanahabwe ku kiguzi bagurishwa, ni ubuhemu budasanzwe kwihakana umusoda w'u Burundi kubera afashwe ku rugamba navyo na Kamara Manza. Ivyo ni ibikomeza kuvugwa n'abaharanira agateka kazi na muntu mu gihugu ucu Burundi. Rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze byinshi cyane kuri bano basirikare bayanabajijwe ese abasirikare bagiye abasirikare bagiye baragarurwa mu Burundi nyuma yo kwanka gukora donc kurwana na M23 doreko bavugaga yuko intambara barimo idasiguritse batumviriza ingene batumva n'imvu zituma bajya ku rugamba kugwana na M23 donc inyeshyamba zirwana ku ruhande rwazo nk'abanyagihugu barwanya ubutegetsi bwabo butabafata neza ntago bumvaga imvo zituma barwanda barabaza bati se none ko bagarutse aba bagarutse bizagenda gute hati abantu iyo mu gisirikare udakurikije amategeko n'amabwiriza y'igisirikare baragupfunga canke bakagukorera n'ibindi byinshi atubwo rero nta gitangaje kirimo nshuti namwe bagenzi umukuru w'igihugu yaremanze ahakana ko atamusirikare wa Burundi wafashwe na M23 kabafashwe arabare ditabara ntabwo byoroshye kuri aba basirikare ndetse n'abajyango babo gushika ubu bitazwi bari hehe nimba barabashize imbere ku rugamba ngo barwane ku ruhande rwa M23 nta numwe arabasha kumenya ibyakurikiye ariko uko byagenda kose tuzagenda tumenya amakuru azagenda aza natwe twiteguye kuba twayabashikiriza mugumane natwe